maler oting'i malo nikech in emiromo iwinjori.
Watungo Yesu,